Segeni sole madoda nangumntu esiza yoyo wayo ma yoyo wayo mama awuyo ma segeni sole madoda nangumntu esiza oyo.
Ezinkosini abantwana beenkosi niziinkosi ngokwenu siveni kaloku bomanga ngendlovu siyanikhahlela nasi sixakazana senu sizikhuphile sadela ukutshawuza kwimibane nokubhodla kwendudumo sazikhupha ngesitshise ezantyala-ntyala zemvula andizidlinga bugorha nabuciko ndithuthunjiswa yintiyo nenkohlakaleyo ngamela isizwe sasemaxhoseni kukho izijemjem nezixhipoti zezigila mikhuba ezisithela ngesiko senza abanyalo zixhuphula abantwana zibadlwengula zithi ziyabazeka zibenza abafazi ngumfazi kabana neshumi elinambini qoba le minyaka yimveku le nto yokufanele iye esikolweni ifunde ukuze zixhobise ngemfundo iphume kule nzali kuyo thethani kaloku uphathekile kahulumisa thethani umwelo nonkonyana thethani zinkosi nizibekile phezulu nathi nina nakusimela kutheni niyeka isiko lethu nje lwenje upuci urayirayi into yokudlala abantwana nisihlekisa ngezizo nisihlekisa ngabantu bangaphandle bathi thina singamaqaba anyelukileyo engasenzeli into thethani kaloku zinkosi thethani nithe nizawukusimela ngabantwana babantu aba cama kwenu